Kino kye bayita drifting bano kye bakola.
I'm going to go to the hospital.